Ngiphila nje ngithule ngiyasibuza ngiyasicabanga nje. Ingabe nguthanda ngempela, ingabe uzongijabulisa. Mina ngiyabhunga ngiyagomela, mina ngizonginakekela. When I wish under the bar, wish under the bar. Futhi ngiyahlonipha. Bobby Shumada, man. Bobby Shumada, lo mntana shekele ma vibe, futhi uyangihlanyisa.